mbega muri ibi bihe turimo ninde yoturuhura, ninde yodukiza izi ngorane turimo muri iyi minsi?
Ninde yoturuhura, ninde muri iyi si, ninde yoruhura bakene, ninde muri ibi bihe, ninde humuriza imitima, ninde yoruhura barushe. Yesu wenyene, yoruhura barushe. Yesu wenyene, atanga mahoro. Yesu wenyene, yotabara bakene. Naruku musange, yumuhuzu kugira. Araguhi kushaka, yose viva muriwe. Naruku musange, umuhami wa mahoro. Akuruhura umutima, aguha amahoro adashira. Abantu benshi muri iyi si barihebuye, babuze icepfo na ruguru. Abandi nabo barakenyeye, abandi nabo babuze amahoro mu mitima. Ninde ninde muriza abo mu iyi si, ninde yobamara ubukene, ninde yobaha amahoro mu mitima. Yesu wenyene, yoruhura barushe. Yesu wenyene, atanga mahoro. Yesu wenyene, yotabara bakene. Naruku musange, yumuhuzu kugira. Araguhi kushaka, yose viva muriwe. Naruku musange, umuhami wa mahoro. Akuruhura umutima, aguha amahoro adashira.
Ninde yotabara abanyafrika,
ninde
yoruhura bo mu iyi si,
ninde
yoturuhura.
Ninde Yesu wenyene,
Yesu wenyene,
aruhura bo mu iyi si. Yesu wenyene, barushe. Yesu wenyene,
atanga amahoro.
Yesu wenyene, yotabara bakene.
Ariko
musange, umuhuza